egura tubwiye byinshi mwamaze kurangura mugabo rero no munsi mwatowe mu shyira mu 15 yo mwa komine atatu ya mwakiro muyinga na uhenyuza mugambi nyashyamwe ryanyu rigiye guzoronka ubundi buryo busika miliyoni 5 gukora imigambi kurangura imigambi ni yumvise gute mwarumugiteze mwarumiteze ko mutogwa mu bato
oya nta numwe yari yiteze ko azotogwa kubera twahiganye turi benshi mugabo nje ndavye ivyo bari ko barasaba bagasaba impapuro zikwiye bakavuga yuko baze kurangura uwo mugambi ufitiye icyemezo ndavye impapuro nari natanze nari fite icyizero gitonya
Federico Nahayo kugishyira hamwe ko umugambi dukurire hamwe nacyangira kwishyira hamwe muza makungu a Cordaid mbere n'urunani rusanduro ngo we na Cordaid rukurikiyemo kandi Adisco na Oage kwinogereza rya 2023 hano mu ntara ya Muyinga hakutwa harangwikiwe igikogwa cyo kumenyesha ku mugaragaro amashirahamwe 15 yo makomine ya mwakiro buhinyuza na Muyinga agiye kuzoronswa imfashanyishike miliyoni 5 kuri buri shyirahamwe yo kurangura imigambi y'iterambere umwihwezo mwogira kuri kino gikorwa muri rusange wowe
umwihwezo nogira umwihwezo cyane cyane nohera ku mashyirahamwe tuba twararondeye kugira ngo dukorane igikorwa cyadufashije umwanya kugira ngo turonke abari ku kibi rero mu nyuma niho twaheza tukababwira yuko tugomba yuko dukora igikorwa kijanye no gushyira mu ngiro ibikorwa bitegekanijwe muri PCDC ni kuvuga igitabo cy'imigambi ya komine twarabikoze ku mwaka uheze tubikora mu makomine 4 ya Muyinga nyene kuko hose n'amakomine 2 rero uno munsi twahujwe n'amakomine 3 amashyirahamwe arimo angana hafi 89 none muri 89 67 yarashoboye gutanga imigambi yayo hanyuma turashyiraho komisiyo igeje kubyiga kugira ngo habe umuco ntihagire guhengama rero baranonosoye barakuramo rero muri 67 batoyemo 15 iyo 15 uno munsi niyo yadukoranije kugira ngo umunsi tumenye ku mugaragaro mwabonye ko twari twatumye kabo bose batanze imigambi kugira ngo habe insiguro ingene ibikorwa byagenze byo kutora amashyirahamwe imigambi yayo izoja mu ngiro rero uno munsi izo 15 twaronse imigambi 15 twaronse mu makomine 3 ije yongereza ku indi 16 yari yatowe urumva ko bari 33 n'umwe si mito rero umwihwezo nuko benshi bashimye ingene igikorwa cyagenze ko ataguhinga amakwaroyemo hanyuma ikindi twashimye muko abasitanteri bose batatu bari ngaha umwe wese yagize icyo avuga hanyuma bakatwemera yuko nabo nyine muri iryo shyirwa mu ngiro ry'iyo migambi yemerewe ko bagiye gushyigikira urumva rero tuzosenyera ku mugozi umwe yaba Oage Cordaid Adisco rero nta bintwaro ko turi kumwe abo baragiye kuronka rero tubita ko aribo baronse uwo mugambi bateze kushyira mu ngiro umugabo tukaba twifuza ibyo bagomba gushyira mu ngiro gihubu ko nyine kujya babigize kujya babiteguye ntamwe nabo ngo ko kujya bayitoye batahengamye kujya batahengamye nabo nyine rero ntibahengamye ngo bahire bafate amahera bagende bayakoresha ikindi kintu atari cyo rero buramatari yabivuze neza ko ari kuraba buzohirira gaca impande agakora amaheragaza gukora ibikorwa atagenewe ukazo bari ikintu kibi azoheba bakaraba ngine bakosora uyu muntu azoba yabigize umwihwezi rero nyamukuru muwo nuko twabonye ko ibyo tugiye gukora byatowe neza hanyuma mushyirwa mu ngiro naho tutatamba twirorera tuzaba turi kumwe n'abajejwe intwaro
ubwa mbere icyo mumenya ni uko uno munsi twemeje amashyirahamwe makomine yari asigaye atatu n'ahandi ho uyu mugambi wari usanzwe urimo urakorera mu yandi makomine ane none rero icyo twiteze ubwa mbere ni uko ubwa mbere na mbere hoho twiteze ko hari akarusho kazoboneka ku mwenegihugu na cyane cyane ko aya mashyirahamwe yarasanzwe akorera mu bene gihugu ariko nti hari bwaronke inkorerezi ni kuvuga ironke kiyafata mu mugongo rero aya mashirahamwe yaratanze imigambi itandukanye hanyuma rero iyo migambi irashimwa na cyane cyane ni consortium ya OAG Cordaid na Disco none rero icyo twiteze nuko abene gihugu ukubaho kwabo na cyane cyane kubana cyane cyane bijanye n'intwari bereye bijanye n'imibano mu miryango hari ikintu kizohinduka kuko aya mashirahamwe aca hamagarirwa guca rero agenda gushyira mu ngiro ibyo yiyemeje ubwo buryo aronse bagende kubukoresha kugira ngo barabe yuko ico byofasha na cyane cyane mu buzima ntumbiro twabahaye ibijyanye bambe na mbere ho n'intwari bereye ibijyanye n'imibano myiza mu miryango ariko kandi batibagiye n'ibijyanye no kubaho kwiza kwa bene gihugu rero nibyo twavuga aho twiteze muri rusange kandi turabikengura kuko turimo turaraba yandi mashirahamwe makomine yari yaramaze kwemererwa imbere turabona ko hari akarusho kuko mu nyigisho batanga mu byo mbona bakora ego naho nkumbure kubera ibyo bakora nko batari ibintu biboneka bifadika ntihazobura ikintu bizosiga mu kubaho kwa bene gihugu mu kubara neza kwa bene gihugu mu gukomeza intwari bereye n'ibindi bwa mbere nuko tubamenyesha neza yuko tubona uko abakenyezwe ngo batera baje imbere kuko twasanze amashirahamwe yatowe amashirahamwe 67 benshi marongo ya mashirahamwe amashirahamwe 15 yatowe ari abakenyezi bicaro biduha ingufu bikadutera intege kuko tubona neza yuko umukenyezi arimo arahabwa ijambo umukenyezi arimo atera aje imbere ni ikintu rero cyiza ikindi twomeya nuko abakunda kugira ingorane nyinshi mu gihugu muri bijyanye n'imibano ingo n'imiryango intwari bereye abagira ingorane gusumba abandi n'abakenyezi none rero mu gihe amashirahamwe yatowe abarimo abakenyezi benshi bica bitwereka ko abakenyezi bazodufasha na cyane cyane mu guhagararira abakenyezi bene wabo mu bijyanye no kutarenganywa mu bijyanye no gutunganirizwa mu ngo mu bijyanye n'intwari bereye ni kintu rero kuri turi umuntwaro kiduhimbara kandi kidutera intege iterambere rero twovuga kandi turifuza yuko abene gihugu bose boduga kumwe ata muce n'umwe w'abene gihugu usigaye inyuma tubana yaduhimiriza kugira ngo n'abatwa n'ubwoko bw'abatwa nabo nyine biyumve na cyane cyane iyo hari inzu mahiganwa nabo nyine baze baragendamo niyo mpamvu rero duhimiriza kugira ngo nabo nyine baze baraje imbere mu by'amashure mu by'inkino icyo cyo kuvuga ngo nabatwa cyangwa n'abagikihave bumve ko ari abarundi nk'abandi bumve ko ari abarundi bakunzwe bumve ko ari abarundi bari mu gihugu kandi bamerewe neza kandi tugeza gushyigikira
egura tugiye byinshi mwamaze kurangura mugabo rero no musi mwatowe mu mashyaka mu 15 yo mwa komine 5 ya mwakiro muyinga na urinyuza mugambi cy'ishyaka ryanyu rigiye kuzoronka ubundi buryo busike miliyoni 5 bwo gukora imigambi kurangura imigambi ni yumvise gute mwarubyiteze mwari mwiteze ko mutogwa mu bato
oya nta n'umwe yari yiteze ko azotogwa kubera twahiganye turi benshi mugabo nje ndavye ivyo bari ko barasaba bagasaba impapuro zikwiye bakavuga yuko baze kurangura uwo mugambi ufitiye icyemezo ndavye impapuro nari natanze nari fite icyizero gitoya kubera nabona yuko ibyo wasabye byose nabikwiye yego
rufite icyizero gitoya
gitonya gitonya
no imana yabikoze watowe mwatonye ishyirahamwe ry'iwanyu mwizera ko aya mafaranga ava mu ishyirahamwe bwa buraya hari cyo agiye kumarira ishyirahamwe ryanyu mbere na kunguko kubene gihugu muri komine Muyinga
yego urumva igituma azomarira akamaro ishyirahamwe afite mu rusipa ajyo gishinzwe kurwanya sida bana twahora twiyumvira kwigisha abantu benshi tubigishe ibintu by'imigambi kubera mu migambi twakora twariyumviye yuko kenshi kugira wandure sida biratufa cyane cyane ku bukene mugabo rero mu mugambi twatanze twaravuze yuko tuzobigisha gufuma amashuka banashyiramo ryacu rikorera muri karitsiye Swahili urazi ko ikintu cy'amashuka ari cyo kintu bakorera ko cyane nibakora uwo mwuga wo gushona wo kudesa amashuka bizotuma batiyumvira kujya mu bushuri yashize kubera bazaba bafise ubwo buryo niwo mugambi twashyize imbere benshi bazobimenya hanyuma ibyo byo ku zabararondera hirya no hirya ngo baronke ikibabeshaho bizogabanuka
Ego mugiye kuronsa miliyoni zitanu ziciye muri consortium irimwo Cordaid Adisco na Owaje mugaho amafaranga yamuka ku cicaro cishira mu gihe bwa Buraya mbega hari handi mfashanywa ari maze kuronka kumbura iyo bisa ivuye ku gisha mu gihe bwa Buraya
twebwe urumva twari tumaze gukorana na YES twarakoze mu mugambi wo kwigisha byinyene bya sida cyo ituma mvuga nti nishira hamwe ifite uburambe hanyuma twarakoze n'iyi migambi bavuze yuko twakoreye ko muri PCDC ishyira hamwe afe mu rusipa yarabikoreye ko mu gushyira imigambi imbere kugira dushobore guteza imbere komini
tukengurukiye sindakamuwotera rero abanyeshyira hamwe kumbere bataje ngaho no munsi mugabo no munsi wumvise ko ishyira hamwe urongoye igiye guterwa intege mu by'uburyo buvuye mu ishyamba ry'umugabo buraya
ibaza yuko icambere abanyeshyirahamwe baza kuryoherwa kubera ishyirahamwe ryacu afite mu rusipa bagizigi yuko tuzokora ibishoboka kugira dukurikize imigambi twatanze dufashe komine intara yacu dushobore kugwanya icyo kiza ruho nyanganda sida
amashyirahamwe adahanira inyungu za politike ngaha muri komine Muyinga dusanzwe dukorana neza kuko haratewe intambwe cyane mu bihe byahera ayo mashyirahamwe wa mengo arimo arakora ibyayo ntiyamenya ko aba arimo arakora kugira ngo haboneke inyungu z'abenegihugu abahagarariye ari abenegihugu ni twebwe ubu rero muri kino kiringo turakorana neza iyo bafite imigambi baratwitura bakatubwira ibyo bagomba kurangurira abenegihugu kandi na twebwe nyine tukabakira bakanadusaba ibyo tubona ko byongera ikimaza bene igihugu na cyane cyane ibiba byasitwa imbere n'abene igihugu biri muri cya gitabo cy'imigambi y'iterambere dukorana neza rero kuko ibikorwa byose baba barimo barakorera mu mitumba twaza tukabimenyeshwa mbere ndetse baranadusaba tukanagenda kubasigira
ego hari amashyirahamwe 15 aje gutorwa mu ntara mu makuru gatatu yarasigaye mu ntara ya Muyinga mu mugambi wo kugira hamwe muri komine Muyinga kumwe na harimo yasikiriwe hari akunguko hari icyo mwiteze cy'akarusho inyuma nyine bagiye gukora inyuma y'uko bagiye guhabwa uburyo basigiwe n'ishyamba ry'umugabo bwa Buraya
turacyiteze cyane kuko muri komine Muyinga haje gutorwa amashyirahamwe 5 ayo mashyirahamwe 5 muri komine mwari 15 nayo muri komine Muyinga turacyiteze gihambaye kuko ayo mashyirahamwe agiye kuronswa miliyoni 5.5 kandi agiye gukora bimwe mu byari byasikirijwe n'abenegihugu twasize muri cya gitabo cy'imigambi y'iterambere nta nkeka rero hariho ibigiye gukoreka hariho ibigiye kuvamo mu byo tuba twatekanije muri icyo gitabo kandi bizotugirira akarusho bizotuma muri raporo dutanga twerekana ibyaranguwe dufashijwe n'ayo mashyirahamwe iruhande y'ivyo na komine isanzwe irangura muri ya makori n'amatagisi dutoza mu bene gihugu ibiragaragara rero ahantu hazoba harimo harakoreshwa uburyo bw'imiliyoni 25 ibizokorwa mu mwaye mafaranga bizaba ari ibintu by'ingira kamaro bizaba bijya gufasha abene gihugu muri komine Muyinga
harakunguko nyawibonekeza mwiteze kubene igihugu
turakiteze cyane kuko aya mashyirahamwe agiye gutorwa kugira ngo azohabwe ubwo buryo bwo kuzofasha abene igihugu bazaba baje gukorera mu bisata bitandukanye bazaba baje gukorera mu bisata bijyanye n'iby'uburimyi n'ubworozi ibisata bijyanye no kuronsa akazi ugwaruka ibisata bijyanye n'amagara y'abantu aho rero abanyagihugu bazokwigishwa bigishwa uburyo bashobora kurima kijyambere uburyo bashobora kwimbura byinshi bigishwa uburyo bashobora kwironderera akazi gutyo bizaba birimo remurura leta bizaba birimo remurura komine mu byo komine yari yarategekanije kumbe yoshobora gukoresha kugira ngo ishobore gutanga izo nyigisho cyangwa ishobore gufasha abo bene igihugu mu bijyanye no kwiteza imbere bizogaragara twe twatanguye kubibona tuzobona yuko by'ukuri abanyagihugu hari hakunguko kuko nta hantu hoba hagiye umutahe nk'uwo
bazobakoreremwe ivyo bikorwa bingana uko wa komini zobura akunkizobonesa namazi abanyagihugu bazokunguka
mubatekereye iki aba abagiriwa kujye gutogwa muri ana mashami 15 na cyane cyane abo muri komini ya Muyinga busangwanutse
bo impanuro twabatekerera nuko ubwo buryo bazoba bahawe tuzobu sira kwijisho bamenye yuko ubwo buryo buzoba bugiye gukora imigambi basize muri kiya gitabo cyaje migambi iterambere bashikirije mu byatumye batogwa rero nuko babonye ko ivyo bintu byoza kugirira akamaro abene igihugu muri komine Muyinga impanuro yo twoba tekere nuko ubwo buryo bwokoreshwa imigambi basize imbere by'ukuri bitabaye uko tuzaba tubahagarika hanyuma ubwo buryo buzoba babugejeje babukoresha uzaba busigaye tubaha abandi mbere ndetse tureke n'ivyo nakanywafu twokabashirako kuko bazoba baduhemukiye kandi bahemukiye n'abanyagihugu muri komini Muyinga
ashirahamwe duserukira yitwa dukorere hamwe twese batwa komini Mwakiro
muri ashirahamwe irimo yatowe 15 yo kuzohabwa uburyo buvuye kwishami bya Buraya hari yangwa migambi yanyu mbega mwari musabwe mukora migambi nyaduti
bari dusanzwe dukora umugambi ujanye no kwima no korora kijambere bari dusanzwe tubirashasha kubera twitavya kamo kimwe n'abandi hanyuma duca tuja ku rubuga dusanzwe twari itura dukora ibijanye n'uburimi n'ubworozi n'ubwo nibyo turi kutubategura kandi bisanzwe biri kubirakogwa ku rubuga akunguko kazohaba bivanye n'uburyo buke twari dusanzwe dufise kandi twari kuturakora kubera dutadufise ibituduza ku murongo ukwiye kugira turonke ingufu zikwiye inkumbure ingufu zigiye kwiyongera kugira ibikorwa bikogwe kuko byari byiyumvirirwa kubera tuzaba turose uburyo buzaba budosahiriza mu migambi turiko turakora byose kugira ngo icyo kivi mu bintu tubona bitugora ni bijanye n'amatongo kubera amatongo naho dusanzwe turiko turakorera iyo migambi hariho ifate nk'abatwa usanga baba ahantu ku metero rarijeri 25 rarongere 30 ugaca usanga babanamo n'umuryango w'abantu barenga 30 abo bose ugasanga hari abubace n'abatubatse bose abo batubatse usanga bakiri mu rugo rw'abamama wabo mugabo abo bace bo bakeneye gukenera ahantu bashobora gutegurira n'imigambi migambi y'ishirahamwe n'imigambi y'akazoza k'iwabo bategurira muhira bose muri rusange usanga baba mwako gaparasera urumva bamaze kuba mwiyo parasera nta kiba kigikozwe bose baravyigana nta mwimbo wosora kuboneka tutarose amatongo yagutse kugira dukorereho amaproje nyakuri kugira utere imbere kuba byose
Thank you.
rongoye yato mu kibanza ah iyo kirango akuri ngame cyo mu ngame cyo ayo mafaranga yo kugira yo kugira kwa urabona ko ari ari garante ara ko shira ko ya cyo ngo
ego cyane ari akunda gutaraka cyane cyane kubandanya muri bya bikorwa by'umwari ko turamo kwatura usubiza n'izindi
bage shira hamwe ngo
I'm going to go to the house.
Ukabasaba iki abanyashyirahamwe
ndabasaba guterera cyane bivuye inyuma na cyane cyane guhurumbira ishyirahamwe kugira ngo rigume rifise ingufu mu bikorwa twari twatanguye
abo mu ntaro cyane kibasaba yaba mutumba wa rumwe abanyabunazi cyane komine ubunyoza cyane ku buri ntara ya Muyinga
duhereye mu ntwaro aho turi mu komitumba cyambere cyo turashima kuko abari mu ntwaro baratubwiye bagumye baza kuturaba cyane cyane ibyo dukora ariko turasaba intererano yiyongera na cyane cyane ko turose ubufasha bwo kugira ngo tubandanye tugira ishyirahamwe turasaba mu ntwaro nko muri komine ko botwama hafi kugira ngo dushobore gutera intambwe ije imbere ku kindi gikorwa ugasanga ejo bundi turagize ikindi gikorwa giteza imbere komine cyane hama ku ntara naho turasaba ko boshishikara kudufata mu mugongo nkuko bashoboye ko twashoboye gukora tugashika imbere nabundi turasaba mu ntara ko badufata mu mugongo bakabandanya utwereka ibyiza byo kubandanya ishyirahamwe kugira ngo tubandanye gutera imbere dushike ku kindi gikorwa caguye kinini gishobora gufasha komine kandi mu ntara tugashika
ishyirahamwe
ikomara koze.